zaba, mama zaba, zaba. Mama 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 zaba, mama zaba, zaba. Bala, ladki chal dekho rabba, shabba. Gori gal dekho rabba, rabba. Thadak thadak dil labba, abba, abba.
Thank you.